We say thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. All the adoration belongs to you. Thank you, Father. Twani shinshimo. Twatira umupashi wenu wikide Yesu. Thank you, Lord.
Umupashi wenu. Umupashi wenu.
Samili lo vadie shoku pange cha lo vali filwa. Nava masamili lo vadie shoku pango muntu vali filwa. Mupashi hobe ta ufilwa. Mupashi hobe ta ufilwa. Mupashi hobe ta ufilwa. Mupashi hobe ta ufilwa. Nalilwele ine yawe valifinilwe ukumposha. Lelo naishile kuchipuna chenwe kona pole. Umupashi wenu shana bafwa, umupashi wenu yawe ulapo shana balwa.
kende na wapi Mkonzi nangu ya
ChrisPowerMusic.com.